Njengoba izinsuku zihamba, luyaqhubeka usizi emndenini wezisulu zokuthunjwa. Umeki isikhosana benogugulethu mthweni bathunjwa bengaphandle kwesango lomasipala wase-Nkangala ngolwesine oludlule. Lesigameko senzeka onogada bakamasipala bebuka. Abathumbi bazenza amaphoyisa behamba ngemoto efakwe amalambu alihlaza. Imoto kasikhosana yatholakala ilaxazwe eduze kwemayini iMiddelburg.
We are pleading to all South Africans to continue praying with us for their safe return. And if there's any information that they know, they can also assist the family.
Abaphenyi abaphenya amacala akhethekile banethemba ngenqubekela phambili yophenyo. Bathi abathumbi bafuna imali kodwa engadalulwanga.
There are other possibilities of the reason for this kidnapping that we are also investigating. It could be because of demands, special information that they would want or not want. Things that they want done or not done.
Ukuthunjwa kukaSikhosana nomthweni akulona icala elilodwa. Kunamacala amaningi okuthumba esifundazweni kamuva nje. EDA ifuna kuthathwe izinyathelo.
It needs dedicated intervention from the police, especially given that Mpumalanga has recorded the second highest increase in cases of kidnappings in the first 6 months of 2022.
Imibiko engaqinisekisiwe ithi uSikhosana bezocika uhlelo ezigidigidi zamarandi ngaphambi kokuthi athunjwe.